kanuye feme fra du fatoro foitula yene ki do yen kanu kampuya o buya o sarau de fle merci mon champion David Abu France ou
moi ya jetinya jigi jamai jigi ya jetinya jigi jamai
Jama, 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 J
ani kono la kuno for